Heke munui te haere ake nei mā ngā kai tākaro tokorua no te kapa Sunwolves ko rāua tonu e hoki mai nei ki te wā kāinga ki te pakangātu ki te kapa kahurangi. Ko Ngāti Ngāne Pryor ara a Dan, rāua ko kara ka tākaro ki tā rātau kapa o mua engari iaia nei e tākaro ana rāua mā te kapa no Hapani. Hei tā te ripoata Te Rina Kowhai he pakari hoki ngā pau mua no Ngāti Pikiao me te mōhio hoki I puta toa mai ai tā rāua kapa I te tukinga ki te kapa rangatira I te mutunga wiki kua hori.
Koinei te toanga tuatahi ma te kapa Sunwolves ki tā wāhi. Hei tā ngā tuakana teina nei o te whānau Pryor, I rongo tonu ana te ngākau harikoa o te kapa.
The boys were just humming, so I was like, man, we're going so good. And then when we won, I looked at all the Jeff boys and supporters and people like flew from Tokyo just for that one game, so... It meant so much to the nation and the boys are just ecstatic, yeah, so it was good.
Hei tā te taina o te tokorua nei, I rongo ia I te ihi me te wana, I te wā I te mātakitaki ia I te kēmu.
I was the most nervous I've ever been watching a game. I've like never felt like that before. I just like really wanted the boys to get it, and then when that final whistle went, I was so happy, yeah. Almost drove down to Hamilton to go meet the boys for some beers.
He moimoi ia mo te tokorua nei ki te tākaro ma te kapa no Hapani. Kaore anō rāua kia tākaro tahi mai anō I te tau 2017.
Know all of his moves, taught most of them to him, so it's good. We were joking about it before when I signed the Sunwolves, but it'd be mean if you come over, you know, just hypothetically, because Ranger's already there. And then
just happened, eh?
Direct message from Tony Brown on Instagram to come join the Wolves. So
best DM I ever got, that one.
But it was good, man. We were stoked, and Mum and Dad are stoked as too. So be good to get him out there when he does.
Hei tā te tokorua nei e āhua taurite ana ngā ahurea e rua.
The language is interesting, eh? Because the vowels are the same as te reo. So then the little words that we do pick up on, we'll go in and say it, and then because we pronounce it correctly, they think we speak Japanese, and then they come back at us like, full, like, whoa, 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 whoa.
Hei tā kara, he kai tākaro o mua ma te kapa Blues, e hi kaka ana ia mo te pakanga I Wainganui I ngā kapa e rua.
Once we're out there, like, it's just all on, all go, get into it, and then after we'll be good mates again, but once that whistle goes, you know, it's just all Sunwolves, all for that win, and they'll be the same as well, so it'll be interesting.
Hei a pōpō, ka whakatā te tokorua nei, ā ka noho tahi rāua ki te taha o te whānau, I mua I te omanga a ngā kāpene ka tū a te rāmere. Te Rina Kowhai, te Karere.